Madame Kemena, no pass. Listen, you can with them too much. When you are born, from no pass, chairman, no pass. Then I send the body personnel. When you see, a good motor, Jehovah. If I know Runam, and they waste your time. If I know Ru on that bridge, a bit of two put a motor. Two put a motor. Mawasia glasses, Mawasia whisk cream, and opening. Personnel's battle over also for what? One, a bro, nda, banyere, oku. If I'm running on your motor, tell a boo phone, boo SS. Boo SS, in many other room, tucha, motier, phone obu, we catch ya high tension wire. Oku, where, move. I'll go with that, but what's your phone? Moto we move forward, gaba. Before anaga, 5 minutes. Ima go na oku, nanso badigo. So 5 minutes is go oku. You finish ebeni ne. And that one one man na phone. Oga ano? For the nara hola. Ebo anyo move o. Oro o start ya moto. Pump o moto. Pump o brake. Before move o. O move o. Omo iki moto traffic. Like no pass ya no buru that flyover. Traffic na de. Yes. Oh, and I guess, and our Maron Oko Gaba. Oh, a magician, Gamma Oko Naba, or not we have Baoga. Before now, yeah, it's not the back, and why, and I found the Hanoge. You are open to the Toba. Are you mad? Hi, what is happening? A man on 18 in the way, go to Gigaba. That same motor, we forgot that save. Because even if in the highway is the time, even if in the name were a problem, I felt my help was dreaming. Can you find it may be your property? The firefighting vehicle or property Anambra State people. Oh no, 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 Anambra State. Yes. I didn't know you were bomb. If we're going to Made Bogarama, and what if you get me? Made we Checha we Nyagia. I shall in then Anambra State. Even private market for that matter. What's your say Adreba? When I refer in on our when we care. I just threw up there. My partner, I'm going to get a bond. Hello. Biko, Biko, pa. Borone kam kuriya. Biko and Biko. Nyamaka, protect those people and that vehicle and NATO onya waterian. I put my own property. Oh, for building material international market. I will go to Dafia, Possum Dafia, Possum Monagi, will go to here. And we're born on Abba, my own expressor, my motto, Nyozo, process on your building material. Everybody, if you get me with Jay, pull lawyer as many as what you are, Bobby, or suppose you go. I got only five, it may be an okay. If you know, I got a fire. I got the ENED fire fighting vehicle. Biko. Chesine, Cagoon, Omonia Zendo, very off all of us. Go to the shop, okay? My way, body, you know. Oh, with a round hole, round pig, tiny and a round hole. Already, dear, Questria, and the honor for non area of Morphin. I nasi chineke onye ji ke nile onye tiiri na oru a geji amaria na ebunye na enye ike sinike ba ni ike na fa Jesus and what if the ma karre ma de gwage maka uguzo nke chineke gwakwa gi uzo ige hello. I will make Kenekwa our able governor.
Oh, so they keep your biko. Can we roll her away yonder money? They can tire. You will not tire. Why you are going to see you? You put no buru. Colter or Jolonjo. One lifespan with that colter. Yabu Kurota. Can you not Bokurota? And your name may be or the wrong man. Governor, na you any? I biko can encounter Raro. I have Pija can you may be here. I was in Oka, the Ranian Chanin Manafa Jesus. Oh, my bere bere ba ni bidu akana na we na okwa mambeba ani ga-enyekwa aka na one side onye obuna na shop obuna ndi ogo obuna biko onye onwu na mwe fire extinguisher na shop ya each of you nwere ye good thank god mwe ye so that before oyi police ana abia ka aka na ogogodi na ogo ya police e we rute kunu kabagodi aru onwe ko si di mwana ome enwe igbanu small inana gbanu si efe ni na di na shop ke oburo fa na di on air conditioner di on mwabo ya pobo onwe di kibutara ni osi onodi danger biko kai kabaru kai se na ri fe di ni na ko wedere anyi mma na afa Jesus Christ bo onye nwa anyi
building material building the nation NAFA and the Building Material International Market to give you. And you will like
a good. Iman is your bundle. I see, Bongo. Nayan was a galley, no go, oh, or the Rama. Macanoke, Webe, see, put a lassa fever. Msioke, Amilioke. Omo ewo mu ma mu ne na ekwosi na kwa na ife ndi ala ko mbu oke fata walo ka fata na ata se na ata mele nse ne puta wana mbu anwa buru seketa kani me ife ekuru lasa fifa omo ro onye nke o megoro na Anambra state and ke o meli na Anambra state student madu 50 min ya mia man okwe ke na aka ikwo onye oza na kunu cha ni na aga quarantine unu so now come on, I need you to wear to a world called Titi a co weather and in fact. Anika Kabaro, it's so bune, Sironoko, we should not eat it. Makano Kai from a new family mana bata, ana wawa. Ebura bata, abata, you go look chineke upon only way good or the carapo. Eliwe my fortuna. So biko kene nkai geli kai kabaro fune sili esinoko osi anyi tuwe bia governor oguli obia no sai buru bia anyi kusie yi buru iwo mama ge gwa mama ge gwa umunne gi kanize ele fa mgbochi oya ka obugu ya mma anya toro ka oya ime afodizie na anya akworo so na ige ze nara amili oke nsi oke oso oso maka no oke na buti fa bu okago anyi oke anyi muni oku na afuno ohia umu oke akwabata n'uno bia nyora anyi nsi here and there na amili and you live in Sobu. Because Kani Kabaro, a bobo name from Madianati, Sunyo, Konasi, Sasia, Sunya, and Makode, Mamma Ganabo. Because Roman, you could see Ipuria, Ipunara, and Juno, Kowenyaka, Ma, Nsuswanwa, Hantanina, Genea, as a sister, Lugodin and Kama, Sakaziname. I guess an area. Imanano gave up one I came a Valentine. Free Nsusu, free Mako. Zenali obodo di ogbo keta omu di ni aketa onye bu coronavirus anakwa edie ni iru ya omu ebido so biko na nka anwa na ige zenarago emba godini ya amachiri ya machi boda metiri emechi eba anwa keta so kani zenali ya mani di ichie onye likwa na kari anwa ye likwa na eh makani ili ya gala gala buru 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 wala gala buru buru ima na umu azo na netiti ane so na umu eke yesi wehaji ya boku maka nduduru kai wegota sifane uku ehe unu na jepa ife na ana achodi ime valentine zenara no nsusu zenara no nindi ichie ekwe muna kasef uja ane gadia aike ewe tifa na bo sanitizer weji denaka all the time mwaina kwaka gyoko opuna ikwa madi ise naka kwaka ugori ise opu ni ime mwete milike uji we kwaka jiri sanitizer eti mwum true connection internet and all that place godi afya kani place godi wene chalo ke ihe anefe kofefe siya kaide jini ike maburu opu ni ijereje ina tegwara kagi quarantine godi omweki chofu ebe depo omweki 14 days ki wedi shon ibu ye wenata maka ikesasi omu mmadi maka na obata n'obodo osata ofu onye butere mana nsogbu adigo n'obodo mana mambu batara anya na afa Jesus nka bi ki bia bu na ibika imputa ichi ba ugbo ala ibani ugbo ala afa ko jusira afa ko na aro hiti si mmadi na aro inwe ikisi ni we contract this disease so ni ge sabu kwa nka anwa nsogbu dị andị anyị ga-akaba arụ site na mara chineke anyị ga-ezenara nke anyị ga-emepụ mmadụ anyị emee maka na asịkwa na chukwu na-enyere onye na-enyere onwe ya aka aka ọkwụ ya so nke ị ga-emenwu ịkaba arụ mee ya den izenara ụmụ ihe ndị anwa niile o nwee ka isi si waba gị ma ọ kwanụ ifu ihe dị ka kata na-arụ gị dịka a sị na nọọ ịma na wede chenji gị n'ogoro ọ na-ekpo ntu ebe niile gbalụ gaba na hospitals o nwee hospitals ụlọọgwụ ndị agwapụtara maka iche meti destin general hospital nke dị n'Ọnịcha ebe a ịgbalute ebe anwa emee gị test ka anyị wee malụ nke bụ nke ijekwa na general hospital ụmụlere ọ dịkwazị ebe anwa ijekwazie na ministry of health nke dị na Jeremy Udoji they will attend to you enwekwa na self-medication nkịta ọ maka ọdịmma anyị mara na onye buru ogbunagara nwunye bunagara ụmụ ya bunatụma chineke emekwe ka anyị buru bunagara ndị be anyị n'afa jizọs nọọ ihe anyị ga-eme ka anyị wee zenarị ihe ndị anwa dum ka anyị wee fụ na o metụtara anyị atọl fever anyị ga-ekwu maka ọkụ na-agba anyị na-esunyegasị n'afịa dị iche n'ọfịa defect n'ebe anyị nọ ngwa ka anyị bido maka coronavirus ama m na ọtụtụ ndị be anyị na-ata ife a na-akpọ ụsụ bat ọ bụ eziokwu anyị jee ịsụnye aka na ngụ ma n'ogidi ma saịdị ifite dunu ma ebe dị iche iche anyị na-eje mechalị ọ na-ekwu anụ ka ọ bụ na ụfọdụ ebe ndị mmadụ nọ mana nsogbu dị n'obodo ọsọ agbagbago anyị ya atazi ụsụ onye na-atagbu ụsụ ya atazi n'ụsụ maka na nsogbu dị na katanga kịta a sị na o nwere ọya a na-akpọ coronavirus dị n'ime ụsụ and n'ụsụ direct ka esi ebute ya onye bukwu ebu nwere ike isi n'ụzọ dị iche iche wee kesakwu ya ndị mmadụ nke mbụ bụ na anyị ga-akwụsị ịta ụsụ nke ịbụọ wee bụrụ gịnị na o nwere ụmụ ife dị iche iche anyị ga-eme ka anyị wee rụọ na-ewe from contracting that disease ihe eji wee mara ndị ka nkele elu dị